Hello, Lizami, ndaba ikazi kunaru web TV, tulayo ngama kuri ngino jiru wala vuko yomuzi, igeni kazi ya miru wangibiri na gata tuzo kwezi kwa gata tu, munga kwa hivyo mbibiri na miru wangibiri na limge, makuri ya chumisi katayiru kurukinuzo huzi na mamu Rugamba, na Central Africa kumuzi wa gata anu, akabaguru kini vyago viva andanya kuja haanze, akwa yomuzi haso hote, ukuni vichiru zuwa vifi, fashekuru guru kino kuri stade inuari, aho kuri partu uchani haja kumanda hada sakai ya alibi humbi chumi, kuri tribi ana de alibu mwe milongi tanu mwe kuri tribine B na C mulivi ya ipi alibu hundi isha na mugihe mwe tribine Donek change VVIP hazo juu walishe tike sponsor watelele ye inamba Murugamba akawa umusi ivi mchilo vya sosi vizota ama tika zota mwela kugulishwa kumusi wakata anunyene mwibanza bitanduka anye kuliza gardinoro hali ya muyenzi na handi hose bagiye baratangaza akawa kanda ene makura sosi umusi kuguru kino aro ko mikigane mu yakoranye n'abamenyesha makuru ndi kuri yo reveri ya Sanzorongo ye FFP yatangaje majambo mu byukuri atari make kuguru kintu akabare mu byukuri yanavuze yuko Gaere Bigirimana na Cedric Amisi umwe mwazo siburu kino rumwe rimwe mwizi nkino zubiri tugiye gukina aho Gaere Bigirimana tazo kino kino kwa Central Africa uzo ku mwese wa gatano mu gihe Amisi Cedric azo siburwa maro kino zo caruba bundwi izitari ki 30 ku munsi azaba ari ku munsi wa kabiri akabare guys yanatangaje amajambo menshi menshi mu byukuri atari make mu igano ya kuranye n'abamenyesha makuru ku cicaro gikuru cya FFB uyu munsi guhera isaha 5 z'umutaga akaba mu byukuri yavuze amajambo atari make aho rero yanavuze yuko naho CAF yabemereye abafana 5000 batazo binjiza bose abo bazotwara 4000 cyangwa 4500 kugira bazo babinjiye bazo babicaye neza bafisa kayaga mu byukuri bamariwe neza cyane akaba kandi yanavuze yuko afatiye ku kuntu intaba mu Rugamba barimo baraziterera amashyirahamwe atandukanye n'abagwiza atunganye batandukanye muri rusange akaba yavuze ko bazoronka intererano zishika miliyoni 200 z'amarundi zose barimo baraterera intaba mu Rugamba urumva ko mu bikuri ari ikintu cyiza dushimye abantu bose babandanya kwitana kugira umugwi wacu ubandanye uhagaze kigabo akaba kandi revendi kuri iyo yanavuze vyerekeje imindeze yamaze imisi ivuga yuko iyo bagwaye COVID-19 akaba yavuze ko barindiriye ibipimo byo ku munsi wa kane bagasanga kiri positive nazo menyeze urukina ariko bagasanga ari negative azo cyo menyeze nyine n'urazi yuko tubatekanijwe bukeye ari ku munsi wa gatano akaba kandi yanemereye abakinya gashiruka biti kimiliyoni 10 niba katisho tike ya kane bagatsinda Central Africa na Maroc rumbo kuri motivation ari motivation imeze neza cyane reve ndi kuri kandi akaba yanavuze ko vyereke ikibuga intwari bari babanje kwankina kwakira inkino mpuza makungu akaba ari yavuze ati mwego yuko batosubira kutwankira yuko ibi imigambi yo kucubaka yamaze gutangura akabare yavuze yuko imigambi kucuka amaze gutangura ahizo mara amezi ari hagati ya 6 na 8 barimo baracubaka bagisuramo neza kugira CAF canke FIFA nize zisubire kuyankira kwakira ico kibuga muza makungu mu vyukuri akabare guys ntama munuka nyimenezi bandanya bakinyi murabona ngaho ku mafoto ku munsi wejo nyimenezo bakoze amafoto ashizwe hanze na FFP murayabona bameze neza cyane ataki bazo na kimwe bafise akabare n'abandi bakinyi bonse bazo kinuzukino kwa Central Africa umukinyi asigaje gufata indege turabona ko yafashe indege aza na Mr. Trick wenyene naho bundi abandi bakinyi bose bazo kinugurukino bose baramaze gufata indege baza igisiga nuko bashika ngaha ibujumbura akabare gaz myandi makuru sinova ko naba mu Rugamba rero ntabwiye yuko umunsi twagize turimo turaselebra akabare uyu munsi imyaka 2 yaheze nyuma mu Rugamba zero stick ya kan murazibuka hari tariki 2023 z'ukwezi kwa gatatu 2019 kuri stade Ntwari bakina na Gabo bakanye igitsindo kimwe mu kindi akabare uyu munsi imyaka 2 yaheze bige bitangaza namwe mwihoneye mu vyukuri bibaye akwa ari umunsi ntibagiranwa mu mateka y'umupira w'amaguru mu Burundi gaz sinavuga kumubwira nsiru kirabihugu sinche kuri Tanzania Taifa Stars runaka bari muri tegurira mu byukurusha muri kandi giye gukora ibishoboka nibidashoboka makuru yo tike bwana akore ni kimenyesha makuru maji akitubwira kiti Taifa Stars ikurikiye Equatorial Guinea ati kandi mu byukuri inafise n'icizere cinsinzi kabere itubwira yuko uyu mugu wa Taifa Stars witwe gutsinda Guinea Equatorial muhira ukaronka itike yo kuja muri Afcon nawe iheruka mu 2019 akabari bari mu itsinda nimba ntihenze ni rya hashi mutari rya je ahore bari bagifisa amahigo nayo yo gukatisha itike ko bafisa amanota 4 mu gihe bakurikiye Guinea fisa 6 Tunisia ikagira 10 bamva batsinze Guinea bakaca batsinda Libya ba San Salislam bamaze kuronka itike bagiye batubwira ati bitegwe gukora ibishoboka byose mu byukuri makabaro itike nabo bagasubira muri kane yawe na mirongi wina limu nizuwa mulibu na mirongi wina kawe duzo vila hali ya mulika meruone guys let week ide kumakuru kubwani wawula ikiwenye shamakuru AS alisho duereko mgeuku cha Espanyi kabatia agarizu kulia interview chakuranyi na Thiago Alcantara mkinyo wakati wa Liverpool mamu mazo kunu yeyumfi mbeleo kwa kurana Real Madrid ya muli Champions League kawe ya vizu kulia Madrid ya muguri fantastic umugwe mwiza cyane akabari yavuze yuko mu byukuri biteguye guhangana nawo mu kwezi kuza akabari bamuhaye interview aho bari mu myiteguro yo kurondika igikombe cy'isi cya 2022 mu byukuri akabari mu byukuri ikimenyesha makuru Marca cy'i Madrid cyo cyakije kurana interview na Pedri Gonzalez agasoje ka Kirigato ka Liverpool aho nawe bamubajije amajambo mu byukuri atari make bamubaza ati wumva gute mu byukuri ukuntu uri muri kintu giranje no kwa horukina ukiri muri Las Palmas mbere yuko uza muri FC Barcelona Pedro aravuga ati je mu byukuri ko nakina nkiri muto n'ubu ni nkongi kina akaba yitegura kintu kinugwe rwa mbere mu gusoka kagihugu wa Espagne akaba ari gas kimenyesha makuru Marca kina tugira ko Pedro bagize ibyo amubaza ko bakinyi babo baramwempesinze cyangwa baramweretse mu byukuri gukora bakapo mu kwezi aravuga ati amwe mu bakinyi nka benshi nemeye guhera mu kwezi kare abantu babagaho kandi ba kimwe pina mu byukuri cy'ubwoba ati nshize hanze ibyo guhangana ati mu byukuri Karim Benzema na Luka Modric namwe mu bakinyi banyempresize mu iyi minsi mu byukuri ndavye ukuntu bakina akaba kandi kimenyesha makuru Marca cyagarutse kuri Sergio Ramos kitubwira yuko umugabo asigaje iminsi ijana atitwa umukinyi wa Real Madrid ati umugabo asigaje iminsi ijana arangiza amasezerano mu uyu mugwi ati kandi ntabiganiro na bimwe biri ngo biraba ati bizogenda gute akaba yimenyesha makuru mu Club de Madrid David Ogiro umugwi wa Los Blancos udashaka guha ayandi masezerano uyu kapiteni wabo Sergio Ramos akaba kandi tukiri ku ivyo bintu by'ijana ikimenyesha makuru Sport nacyo kitubwira kiti na atu kwa sigae misi jana kugira misi wacha langiza masezirano ayo kabake na tugerewe kwa weishi ni mungwalimu atikandi mudu afise mnike gihie itangi chizireo kwa wewe azo kongere zandi masezirano atina wasiga jimisi jana atariku wewe mudu afise idere kana yuko azo ba mvyukuri azo duhaya andi masezirano singa kujia mimeze Madrid akabale gazi tukiri kubinu vijana umwese vijagaraga indizi inshi akawaniki minyesha kuru mundo deportivo chagaru tukujijana njene kiti bugeri yuko Barcelona ya raiti nzigitino chao chijana kuvitangwe kumiyezo na dikoma ni kumusi wa mbele ahemadze kugira wakini chumi ni chenda watendoki nyamuze kuhisi nzibitino mungine milongine na zitatu kawakini watani nzibitino alisa mori omtiti milalemo pia nike na Sergio Busquets kawakina tukiri yuko abakinyi bahabwa amahigwe kuza muri Barcelona harimo Memphis Depay ariko bizovana n'ibiganiro bizova vyavuye hagati ya Koeman na Juan Laporta guys tukiri kwiryo jana nyine akubandika imenyesha makuru l'équipe cyagarutse kwijana kitubwira kiti igikoma ngoma cijana akaba le na Kylian Mbappe ku munsi wa Mungu yatsinze gitsindo ciwe cijana muri Paris Saint-Germain bamukiza bamubwira bati iki nico gikoma ngoma cijana akaba yatsinze gitsindo ciwe cijana muri Ligue 1 ku myaka 2020 n'ibiye amavu ko kukino polisi njema imi la nyagiri mkwari jibitsindo wenye mwri mbibili lagazi chaji la sporo mkiku chubutarano youtube gira ti abaga woku iholira kia youtube gira yuko lini nyuma yaho Juventus yiruka niye Massimiliano Allegri na denu yu mwagaba mwivyo kuri mwaurizio sani nyuma yu gira yuko batigeza neza akabale lagazi chaji la sporo gati abana woku iholira kuko Juventus ngubu mwri mwabifuza kandi itaki baronga aisha kuiruka na Andrea Pirlo akabale la wagawa babiri alimu wagawa
mbere bashobora guhabwa amahirwe yo kugaruka muri Juventus. Kimenyesha makuru kandi gazette de sport kwa kuri zina tani mbere mu vite ku munsi weje yakoreye amosozi arimo aravuga ikintu umwana wewe mu vyukuri yarize amubwiye uko agiye gusubira muri Sweden gukina umugwi sereka gwe gwa Sweden kukinira aravuga ati mu vyukuri umwana wanje Vincent yararize zatene mu vyukuri ari imbere y'abamenyesha makuru abantu bose baratangara no kuntu arumugaba sanzwe ziko mu vyukuri kwihagarara ko tujo sport yigaruka na kwiyo nkuru ya Allegri na Maurizio Sarri ubwira ati abagabane babahaga amahirwe yo gusubira Andrea Pirlo ashobora kana mugwe wa Juventus ima kutigenza neza nahe menyesha makuru vya streamingo gucubwe ngereza n'andi nkiru vya galetse katari inguru ya Danny Ings musatizi wa kera wa Liverpool asoza kinira umugwi wa Southampton muri kige kitubwira kiti Manchester City ipanga mu vyukuri gukora icyo abantu batibaza igasinyisha Danny Ings United Express ati Danny Ings niwe musatirizi bategura gusimbuza cyangwa gusubiriza kuna Aguero derese na itubwira ati Pep Guardiola amaze kuronkwa mu vyukuri yamaze kuronka uwo gusubiriza kuna Aguero ati mu vyukuri ni Danny Ings Mila Sport itubwira ati ni Messi wapi ni Haaland wapi ni Kane wapi nta wundi ni Ings akabari inkuru yifatiye amahejane mbwe gucubwongereza ya Danny Ings yatangaje abantu batari bake yuko ashobora gusimbwa Manchester City akabari umusatizi apanga gusubiriza Sergio Kun Aguero ategura kuvamo kwezi kwa gatandatu nyuma kurangiza amasezerano yiwe mu uwo mugwi gaheze tubananje ku makuru ya transfer kandi abayagiye yavugwa akabango Diveco Origi umusatizi wa Liverpool Premier League mu gwanti ndibona kandi kabane Liverpool tegura kumutanganya ronka ubusabe bwiza mugihe Husemo Awali wali umukinyi wa gati wa mu byukuri yegereje gusinya muri Juventus mugihe Thiago Silva wa Chelsea agiye kwa gode mu mwaka umwe w'amasezerano mu uwo mugwe mu gihe Manchester United gutegura mu byukuri gukora offer igizwe na Donny van de Beek gushaka kandi amafaranga make igatanga muri Dortmund kuri Jado Sancho amaze imyaka 2 biruka ko kandi kandi bivugwa yuko na Dortmund iri tayari kwakira ubwo busabe mugihe Pato Daka umugabo amaze iminsi mu byo tuvugisha abantu batari bake mu myaka 20 ni 3 musatizi wa Salzburg w'umunyazambia nyuma gutsinda itsinda 20 mu isezo muri Salzburg gemwe nka Manchester United Manchester City Liverpool na Arsenal ngo zatangiye mu vyukuri kumurabirira hafi akaba ari guys tworangiriza kwa ka interview gatoya kashizwe hanze ndikimenyesha makuru kagena ko kairi Erling Haaland amubaza ukuntu abona akazuza kiwe n'ukuntu abona ibintu akaba ari handi yavuze ati ibintu abantu bavuga ko ari jiwe ngiye gusubirira Messi na Cristiano atetu batugiye gufata ubwami ati ibyo ntavyo nitaho ati Messi na Cristiano nibo bakinyi ba mbere bihe byose ku isi ati mu vyukuri hacari urugendo runini rwo kugenda kwa kandi yanavuze ati ko vyerekeye kazoza kanje nta kintu bavuga na cyasigaje imyaka itatu muri konta yanje muri Dortmund ati mu vyukuri kandi nibikwiye kumpangayikisha nta kintu nakimwe cyo kubivuga ko kandi yanavuze yuko ikintu ca mbere mu vyukuri cyo tuma avuga ikipe cyanke aje mu gumwipfuza akavuga ati mise mwo Real Madrid cyanke Barcelona cyanke Manchester City akavuze yuko ikintu cyo tuma awusinyira ari uko ba wamwipfuje guys mugire bihe byiza murakoze.